Wenzani? Ebe taxi. Semsebenzeni la. Ngokusiza ukuthi ubuyise ingqondo. Sidila nempilo zabantu.
Ngithe ngiyaxolisa.
Ngikhiphe i-ad ye-position ye-head of surgery.
Oh, please, can I talk to you for a minute?
Set an appointment ne-PA yam.
Ufocus. Yona into eseqhulwini-ke kuma-requirements alo msebenzi esiwenzayo thina la eDurban gen. Uma ubona ukuthi lezi y'cathulo ey'gqokile ziyakushisa noma inkulu kakhulu kuna. Shoes off.
Hey, wena. Get me out of here! I wanna be this guy!
DURBAN GEN, tonight at 6:30 on E!